Harrison.
Yeah.
Our car is okay.
Very, very, very. Mr. Kinoti.
Angalia hii gari imekoma. Gari inakoma ovyo ovyo.
Ndio nashindwa ni kwa nini?
Gari inakoma ovyo ovyo.
Hebu enda ukomenti ukiwa poka karibu na hiyo gari.